It's Pizzle Baby.
Kamata ananga baby, baby. Shampata storm watcha sweetie, sweetie. Asante mola kwa kunipa mpenzi bora alionipenda. Nilizunguka nikakosa mpenzi wa kweli akanipenda.
Upendo.